Emre mfimfim mantem Dunkwa-On-Offin. Krobi ho ye frɛ sɛ abesoa. Aposifo ho kyerɛ akronfo mienu mabunu. A wɔnom kɔ etu akrono da so. Wɔde etu a wɔbɔ krono akyesa na wɔde ne yie paa. Na bro kɔ di aposifo ansamu no. Aposifo dom kɔ gyina sɛ ne meka sɛ wɔhye wo mo sɛ obi ankɔda mu mfirihyia dio no. Baako nso benya mfirihyia edu sɛ de ɛbɛyɛ a wɔnom ba wɔnom besua nyansa.
Konfrumfuo mienu bia polisifo a wɔnom ɛwɔ abesewa yɛyɛ bia bia wo Dunkwa-On-Offin ɛwɔ mfimfini mantam mu ɛkyerɛ wɔ mu no bra wɔde wɔnom ekɔgyina court no wahyɛ sɛ baako enkɔda mu mfi aduo no na baako nso enkɔda mu mfi edu yɛ wɔbɛyɛ adwumaden aka ho saa akronfoɔmfuo ewundin ɛne smile anketia yɛ nipa dodo na tai frɛ no lasu ɛne kwabna nyameke yɛ wɔno nso mafoɔ tai frɛ no kalilu na polisifo na monim deɛ so ɛne wɔkɔkyerɛ wɔnom wɔnom ɛyɛ nkrofuo bia sign wo nipa bo ne funsem ya wodi e wo Dunkwa-On-Offin ene ne mpotem wo atwa ho no machie nti no e yade a police fo ahwehwe wonom akyeri yi enipa num a nipa bo ne fuo yi ekobɔ wonom krono e wo krono bo ahuduo num mu e na wonom eyi wonom anim a wobɛkyerɛ niamɛ bia tsa nipa mienu yi ewia firi won ho na saa krono bo enkoda nkyɛn no krono bo ahuduo bebre wo honom a eda court nanim ya ne nyina no osusu sɛ saa nipa mienu yi ɛna ɛbɔ saa krono no na krono bo yi mu baako ɛna ɔsa n'abosomeda neto so miɛnsa afimpinu ɛne adunu mienu mu wogyina so de wɔn ɛkɔ kɔtɔ ɛnam so ɔma kɔte ne hyɛ sɛ ɔmfa wɔn kɔhyɛ aban kuku mu wɔnam nkrataa yi so abɔ central regional police commander ɛne n'adwumayɛfoɔ nyinaa aba so ɛwɔ nhwehwɛmu ɛne adwumaden a wɔyɛeɛ nam so ɛma saa nipa mienu yi sesei wɔde wɔnom ɛkɔ akɔhyɛ aban kuku mu ɔnam krataa yi so ahyɛ ɔmanfoɔ nyinaa bɔ sɛ apolisifoɔ bɛkɔ so ayɛ wɔnom adwuma sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛko atia nipa bɔnefosɛm ama pɛrepɛre yɔ ɛne atentene adaadi ɛwɔ mmaa yi mu.